present jiko mkubwa. Asante sana.
Asante sana kwa hili.
Thank you.
Thank you. Na baba, usiku. Okay, baba. And the number kuna ni mkubwa. Okay. Thank you. Thank you.